Iqela le-LGBTI lityholi sebe lezempilo ngokuba nocalucalulo. Oku kuvaliswe ngethuba kuqhutywa iphulo lesebe lezempilo lokuzisa iinkonzo zezempilo kubantu abathandana besini sinye. Isihloko seliphulo sithi Fabulous About Health.
Wandile Ntuli noXolile Dleko abahlala eThekwini nabo bathandana nobulili obufanayo. Bobabili sokuyo kwabehlela ucwaswa ebhedlela nasemtholampilo uma beyofuna usizo lwezempilo. Bathi lokhu kubanga ukuthi abasebenzi abaqondisa isikahle ukuthi ukuthandana nobulili obufanayo yinto enjani.
Bakubuza ukuthi are you sexually active and uthi yes. After you said yes, into abazoyigijimela bazokubuza ukuthi ipartner yakhe isokile.
Ukucwaswa okuningi isikhathi esiningi kuye kuqhamuke hayi ngoba abantu benenzondo, kuye kuqhamuke ngoba abantu abaningi kabanalo ulwazi.
Kusenjalo umnyango wezempilo uthi ukucwasana ey'khungweni zezempilo akuvumelekile.
Umthetho wase-South Africa siyavuma urecognize ama-genders amabili which is male or female, kodwa i-reality esiyiphilayo is that ama-genders are more than just two. So thina-ke njengabantu abaprovider i-health care kubantu ngempela abaphilayo hhayi ephepheni, kufuna sikwazi ukuthi i-health care system yethu ikhave bonke abantu.
Umnyango uthi uzoqala umkhankaso oqwashisa abasebenzi bawo ngey'ndlela zokuyiphatha uma besiza abathandana nobulili obufanayo. Bongani Gema, endabeni ze-SABC eThekwini.